Shiva Sambo Swayambho Bho Sambo 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 Shiva Sambo Swayambho
Swaroopa Gama Gama Bhuta Prapancha Rahita.